Nijo ramba ndakabatira
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 ramba ndakabatira
ndakabatira ndakabatira
ndakabatira
ndakabatira
ndakabatira
ndakabatira
ndakabatira
ouya achandipa corona.
Dicharamba ndakabatira
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 ouya
achandipa corona.
Kana bugudzo zarurwa Ishe Jesu omira pamukova
Tsuriyo rira Mazita oranwa
Iwe uchamira papiko
Rako richadwa na uhere
Ini ndoda
Anipe korona.
Dicharamba ndakabatira
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 ouya
achandipa korona.
Ndicharamba ndakabatira
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 ouya
achandipa korona.